That's my time machine.
Oh, now we're going to Shaka Zulu. Capture every woman and kill every soldier.
Yes, sir. Look, an outcast. Kill him.
Larry Neban. Kita le bonse di hipsi tano ka. Larry Neban. Yee, skabalantaro kaba. Skabalantaro.
Young man, what do you want here?
Hey. Young man, urara khadi agago. I am a woman. Hey, kila tetsu ene yellow bone umuntu. Iti ni kiringwe ba go akela mana Shaka witse. O itse o montsho. O maswa ga go a se maswa ke bo ke budipa makhakha. Tsa o le ke bontsho bo mona. Tsa. Mona, you are so black, you make charcoal look like is the same color as Justin Bieber. I came here to make peace. I am from the future. Yeah? Future. Wena mana Shaka go go skolong ka re bereka wena bo mfekane and staff mona. Malobane go tike testela mona media mona go tike kwa le SA ka wena ke tshwara 3 out of 20. 3.
Oh.
Ha gila balantsega ka meno a mantsho. Ne ke ipasitse. Stuksi eno tshwere why. Apola matalo a lo a pereng a bana la nkha go ha bana ke letetse di aparo mo tsa wena o montsho go teng Shaka tsa mo so mo na wa apa tsa o simola go mpieno o le khete wa tsa
ke sa ne ruti
ya ke le khete
borra tsa di ntwa di a ema go simola today ke to le ruta o bina go ke lo bantse re bere kang go kopile ra binela are are kha are wa tu kha e la satan wi gre nwen kare wa tu
e
muzilika skiba
muzilika skiba.